coming phases, babumfundisi, that's another thing that you are worried about. Because kuthwale kukhona enye phase ngokwezayo engunumber 4 because ku phase wesithathu ngoku. Xa ifika ke kuthiwa it's better kakhulu, I find the stage yayifike ngaso last year. Le nto kuthiwa ngu-COVID-19. So our appeal, babumfundisi, which I think we will talk when we go outside nabantu sekuphunyiwe enkonzweni ba. Masincedisaneni just to follow the regulations. Senze sure uba ngaba siyazinxiba ezi maski ezina. Senze sure uba siya social distancer because nathi sifuna kuvuliwe amasonto wethu, sifuna ukuthandaza singenasazela.